uqeshi coach benine beniphethe u coach apha ni niquba
womona yebo twami apha sizolanduka apha sizofundisa coaches ngenye ye courses ka safa kule vision ke benayo ku safa ka 2022 yakubana ke umnqono wakhe ndokubana enze i-coaches eziyi 100,000 within 10 years yathola lapho. So ke ngoku sabe siyafeyilisha kodwa sabe siyazi kodwa i-vision yakhe yathola lonto le. So ngoku sizama ukwenza loo nto ukubana sifundise ii-coaches as much as basinako ukwenzele abantwana bethu bazofumana ulwazi olunokubathatha libase phambili. Kubana ngezi coaches zethu zingenalo ulwazi xa bengazithathi ezikhoza balibazisa abantwana bethu ukuthi bahambe baye phambili. So ke ngokusizama elo phulo ukubana wonke umntu ozothi adlalise umntwana abe enolwazi ngebhola and abe enolwazi futhi ngomntana.
I-response injani kubaqeqeshi abalangazelela lolu lwazi?
Okay, uqala ne we the problem ukuthi imost abantu abadlalisa abantwana bengafuna ukuya manje becingibana into efana nasesikolweni lento lekhosi ubone lento le abanayo la idea ukubana noma phaya iyafana ngathi kuyoncokolwa njengebhola kuyoncediswana ngolwazi unalo wena ebhola thina ke siyale fine tuna olulwazi unalo sizame ubana silibeke right ukwenzela ukuthi abantwana bakho iprogress ikhawulezise. Yabo. So ngoku sizama loo nto ubana abantu sizama upusha as much as ubana sinako ngoba nabantu bazithathe ezikhosa. Yabo kuba nazibalulekile from lena ke ngeyabantwana nesiqala ngayiqala kude. Yabo. And then ilandela uye kusi. So usi ke ngoba between 16 years no 12 lena yokuqala ngiwu under 12. Funeka kaloku uthi uyisazi usebenza nabantwana ube ubazi abantwana ibehaviors abantwana. Hayi abantwana banje ukwenzela uzokwazi uba obafundisa ngendlela ethile.
Lilonke emqeqeshini ifokusa kakhulu apha kwi-development, entry level ye-coaches kwenzela uba xa zifundisa abantwana zifundise abantwana ngento eziyaziyo.
Uthetha ngqomfo uthi yi-entry level nyhani lena ilantuka actually bekufamana umntu osebenza ngabantwana xa ingayithathanga lekho befama etrongweni.
Ya, ngoba kulapho bafundisa abantwana kakubi izinto.
Xa uhambe through le course, I'm telling you, noba ngubani okay wangena apha kule course angakuxelela naye ukubana ukhona umahluko kwezinto ebeyicinga ubana uyazazi. Heyi, ufumane ngoku ulwazi olungathi lungcono, azazi ngcono.
Yeah. Enkosi kakhulu umqeqeshi, siyabulela.